Amakuru twafite yanino ku isi turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho urubanza rw'uwahoze ari president w'iki gihugu Donald Trump ruza gutangura muri Sena ya Amerika uno munsi mu masaha indwi ku masaha ya Washington DC aza kuba ari mu masaha mbiri y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi abikurikiranira hagufi.
Abayobozi ba Sena ya Amerika bemeje kwiburanisha ritangizwa n'impaka rusange zimara amasaha ane ku kibazo cyo kumenya niba urubanza rwubahirije itegeko nshinga kuko Trump atakiri ku butegetsi. Impaka zirasozwa n'itora kuri iki kibazo no kumenya niba urubanza rukomeza cyangwa niba ruburizwamo. Itora niriramuka ryemeje ko rukomeza ruzinjira mu mizi yarwo neza ejo kuwa gatatu. Amabwiriza y'uru rubanza ateganya ko buri ruhande ni ukuvuga abadepite bazaba abashinjacyaha n'abavoka bwite ba Trump ruzagira amasaha 16 yo gushinja no gushinjura mu minsi ibiri ibiri. Naho kubirebana n'abatangabuhamya, abasenateri nibo bazagena niba babakeneye cyangwa niba batabakeneye. Mu bimenyetso bateganya gutanga, abashinjacyaha b'abadepite bazerekana amafoto n'amashusho ya video y'igitero cyo kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko, ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gushize, n'uburyo abasenateri ubwabo n'abadepite bagiye mu bwihisho. Bemeza ko Trump ari we nyirabayazana w'iki gitero, bahereye ku magambo yabwiye abayoboke be muri mitingi yabanjirije gato igitero. Kuri bo ayo magambo niyo agize icyaha bamurega cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Abavoka ba Trump bo barateganya kubwira Sena ko ari umwere, ahubwo ko ayo magambo ari uburenganzira bwa Trump ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Urubanza ruzajya ruba buri munsi, ariko kuwa gatanu no kuwa gatandatu ruzaba ruhagaze gato, ruzasubukurwa ku cyumweru. Kubera ko Trump atakiri ku butegetsi, ntabwo ruzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga, ahubwo ruzayoborwa na president pro tempore wa Sena, ni ukuvuga perezida w'umusimbura. Muri iki gihe uyu perezida pro tempore wa Sena ni senateur Patrick Leahy wo mu ishyaka ry'abademokrate. Afite imyaka 80 y'amavuko, irimo 46 amaze muri Sena.
Thomas Kamirindi urakenuye. Tuvaha muri Amerika twerekeza muri Myanmar, abapolisi batanguye kurwanya abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi. Abantu bataramenyekana igitigiri bakomeretse, biravugwa ko hari n'abarashwe amasase. N'ubu turacari kumwe na Thomas Kamirindi.
Uyu munsi ni uwa kane wikurikiranyije w'imyigaragambyo mu gihugu cyose cya Myanmar. Kubera ukuntu abaturage bagenda biyongera mu mihanda baba ibihumbi n'ibihumbi buri munsi kurushaho, leta y'abasirikare yashyizeho amasaha y'umukwabu nabuza gukora imyigaragambyo. Birabujijwe ko abantu barenze 5 bahurira hamwe kuva saa 2 y'ijoro kugera saa 10 mu rukerera. Polisi yarashe uyu munsi mu baturage n'amasasu y'intambara. Ibitangazamakuru ntibivuga rumwe ku mubare w'abantu bakomeretse. Hari bivuga 2, hari bivuga 4, ibindi ngo ni 20. Ariko hari umuganga utashatse ko dutangaza amazina ye ukora mu bitaro mu murwa mukuru na Ipedao, wabwiye Ijwi rya Amerika ko hari byibura umukobwa umwe w'imyaka 20 wakomerekejwe cyane n'isasu rya murashe mu mutwe. Abaganga bavuga ko afite amahirwe make yo kubaho. Uyu muganga kandi utashatse ko tumuvuga yatubwiye ko hari n'undi musoro w'imyaka 23 warashwe mu gituza. Umukuru w'igihugu wahiritswe ku butegetsi, umutegarugori Aung San Suu Kyi, n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu n'iz'ishyaka rye National League for Democracy NLD baracyafunze nk'uko umuvugizi we yabitangaje. Naho umukuru w'abasirikari bafashe ubutegetsi General Min Aung yavuze ijambo rye rya mbere nyuma ya kudeta, ariko ntiyiyeza komoza na gato ku myigaragambyo. Si ubwa mbere ubutegetsi bwa gisirikari bwisha abaturage bari mu myigaragambyo muri Myanmar. Byarabaye no mu 1988 bahitana abantu barenga 10,000.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamini ndikuriye makuru yose yaduteguriye akaba hejeje kudushikiriza yose ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi kandi havuga urugendo rw'umushikiranganje wa Maroc ajeje imigendranire n'izindi ntumwa zitari nke z'igihugu ciwe kuri no wa kabiri we na mugenzi we w'u Burundi bemeje ko bipfuza ko ivyo bihugu bisubira kunagura imigendranire ibisata bipfuza gushimikira ko ni ndero ubutunzi n'ivyerekeye inyubako. Burundi burashima ico bwita ukunagura imigendranire yabwo n'amakungu yari imaze imyaka 5 icumbagira idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Intumwa za Maroc zashitse Bujumbura kuri uyu wa mbere. Uburundi bwatangaje ko ari biganiro vyo kunagura imigenderanire myiza hagati y'ico gihugu hamwe na Maroc vyabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganje bujeje imigenderanire i Bujumbura. Ambassadeur Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi na makungu yabwiye bagenzi we barongetswe n'igihugu ca Maroc ko Burundi burushima ingene imigenderanire yifashe. Aranashima ko Maroc cemeye ko Uburundi bwugururayo ubuserukizi.
Ces relations sont fondées sur les principes de respect.
Atiturizigiye ko iyo migendranire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukavyungukiramo. Turashima ko Maroc ari igihugu ca makiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi. Twamaturungika abanyeshuri 35 kuva mu mwaka w'2023 kuja kwiga muri Maroc. Abo bagarutse baca babanka abavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo. Turahamagarira kandi abagwiza tunga bava muri Maroc kuzana imita yabo hano. Twifuza ko ubwo bucuti bwokomera mu bisata by'ubutunzi, umutekano, indero, inyubako n'ibindi. Turanashimira Maroc ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza. Intumwa za Maroc muri ivyo biganiro nazo zemereye Burundi ko iyo migendranire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano. Ambassadeur Mohamed Metakar umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca Maroc Agence Marocaine de Coopération Internationale aserukira izo ntumwa yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu i Bujumbura.
Nous permet d'annoncer officiellement la décision d'ouvrir une ambassade.
Ati turatangaje kumugaragara ko abategetsi ba Maroc bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'ico gihugu hano i Bujumbura kugira ngo imigendranire irushirize kuba myiza. Kundwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azobakomeye mu karere kose. Ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitegiri ubu bazo bari 70 guhera mu mwaka uza. N'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ibyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo, umurimyi, amagara y'abantu, amahinguriro n'ibidukikije.
La santé, les énergies renouvelables.
Ico gihugu kinasaba Uburundi kugishigikira mu ntambara kirimo. Haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice cy'ubumanuko bwa Maroc citwa Sahara Occidentale. Intumwa za Maroc zavuze ko ico gihugu naco cashigikiye Burundi mu ishami mpuzamakungu ONU mu myaka 2 heze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ivyegeranyo vya ONU vyavuga ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Ibi na ambasaderi Shingiro yaserukira Burundi muri ONU aravyibuka.
Nous sommes également très reconnaissants du soutien.
Nitwereka gushimira kandi Maroc ingene catubaye hafi kikadushigikira muri ONU i New York hamwe ni Geneve mu kudufasha gushira inyungu z'u Burundi imbere. Turizera ko nubundi giye gucanyu kizoguma gishigikira leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano.
Dans ces efforts de développement socio-économique du pays.
Abaserukira Maroc nabo bavuze ko abagwiza tunga bico gihugu bagiye kuzana imita yabo mu Burundi.
Le secteur privé marocain se mobilisera.
Igisata c'abagwiza tunga biwacu naco kigiye kuza ku bwinshi hano. Hazoba hano rwego rubahuza bakoreremo imita itembere hagati y'ibihugu byacu. Ibyo bizotangura kumwakuza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwiza tunga b'ibihugu bibiri. mu by'umutekano tuzufashanya nko kugwanya ibyaha by'ubwicanyi iterabwoba ubunyonyezi bw'ubutunzi urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi ivyo biganiro na Maroc bije inyuma y'ibindi byatanguye hagati y'Uburundi n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu kare ka Afrika y'ubuseruko nk'u Rwanda ndetse n'ibihugu vya Buraya ico gihugu kirashima ingene kiriko kiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro vyacu Urunani rutavuga rumwe na leta y'Uburundi Senare de Griteka ruriyamiriza urubanza sentare nkuru y'igihugu c'u Burundi yaciriye bamemanye politique batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitega abamenyesha makuru hamwe n'abarongo ya mashira hamwe adaharanira inyungu za politique mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Jaminani harongoye urwo runani aradondagura bimwe mu bintu avuga ko vyabayemo amahinyu aha haratangura avuga ukuntu urunani Senare de Griteka rwamenye ayo makuru y'urubanza gwaciwe
yabutangaje kubona tubimenyeshwa tubikuye ku ma rezo sosio kuri bwa buhingangurukana bumenyi kanone kanumwe tubiye tukona biranditswe ariko tubagije tukatohoza katubwira ngo ni iyo nkuru niyo yaratangaje cyane biranateye nako n'imbabazi cyane kubona inkuru mwemizo abantu bacibwa imanza batigeze bamenyeshwa ko bafise imanza batigeze barenguka ngo bavuge baronke uburyo bwo kwisigura cyangwa ngo bapfume baronyeka baba baserukira abavoka waburanire biregure hanyuma tukumva ngo hari ubanza rwaciwe haciye amezi hafi 8-7 hanyuma ukaba ariho ubu ari waraciwe ukabimenya ubu iciye ubwo buryo bwa rezo sosiyale
ariko si ubwa mbere mumenyeshwa ko hariho ibyaha cyane cyane navuga bo muvuga ko bari kuri urwo rutonde rwo bacira urubanza ibyo byaha bari bazi ko leta y'u Burundi ibibagiriza
hari umumenyesha manza yadutse arandika ngo turakurikiranwa atanga urutonde rwakurikiranwa mugabo byahereye aho ko umumenyeshamanza wita procureure ararega harimo arega nk'abandi ariko urubanza ruja muri sentare bamenyeshwa twaramenyeshejwe mu kwezi kwa kabiri barushira mu kwezi kwa kane barushira mu kwezi bandika icyetu bavuga yuko urubanza rugiye gusubirwamo rukumvizwa ko n'abantu abantu bagashobora kumvirizwa kandi twasubiye kumenya
iyo umushingwamanza abatuma ko mwari gushika mukitaba urubanza
n'umushingamanza dutuma ko twari naho turi kure twari kurungika abaduserukira abavoka tukaba ibyireguro byacu iyo nanditse nk'icete nifate kuri jewe ariko nuko nuvuga jewe kandi turi 34 nshaka kwikura muri 34 nanditse n'icete ndabandikira perezida wa Cour Supreme ndaha umuavoka kwiyongana ibyo keti icyeti baranze kubyakira ndababwira ko naho bari mwaranjira imanza ibyo banyagiriza ko nabo bariho narindi nkaba narishe nkaba naraturiye ibintu nkaba narabyibye nkaba narabyononi ko atariho narindi nari kumwe na Petero Nkurunziza i Dar es Salaam tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu nari kumwe na Nkurunziza i Dar es Salaam kandi si cyo je nyine mpari ndahari mucyo gihe ni benshi batari bahari bagizwamo izo manza aho nibona kana karuru gusa nimo ndifigura na gatoyi kugira ngo abacimanza nibake kucimanza ikivunga barade kimwe kimbi ibirego n'ibirego bibirego kuko bifashe zape guca imanza mu kivunga n'agashavu bwo nkuko twabyanditse mengo nzamanza zo kwa micumburo 2021 baca bavuga ngo babaciye urubanza n'umuntu batamubonye kandi ari hazi bakamucira urubanza kumwica.
Muravuze ko mwebwe ataruhara mwagize muhakana ibyaha bagiriza mu bandi 34 bagirizwa aho bariho abagize uruhara.
Nashaka kubwira ubwambere na mbere icyo bita penal umwe wese yagizwa ku mutwe wiwe ntawagizwa mu kivunga ngo agize ikosa ry'ubwicanyi bagize ikosa nye nayo icyo bita penal mu mategeko y'igihugu cacu nako no ku isi yose umwese yagizwa ku mutwe wiwe. Tuba ndaburanira abandi abaribo bose ko iyo hamagara umwe wese akiburanira umutwe wiwe akaronka umwanya wo kuvuga ijambo kubyo amwagiriza akaronka n'umuavoka amufasha kuburana ntanwe guhanga urwo rubanza kugubwa kugenda.
Muravuze ko leta cyangwa ishingwa manza yafashe imanza kivunga ariko namwe muri ko muvuga ko ubutungane butagenze neza kuri bose mwebwe aho ntimuri ko mufatira mu kivunga
sivyo na gatoyi tuvugira sikipfunga kuko muri abo 34 nta n'umwe nibaza ko yo yararengutse bakamubaza akiregura cyangwa akaronka uburyo bw'uko yorundika umufasha yumufasha kuburana ari we avoka. Nta n'umwe nibaza ko ibyo byarashitse ndazi benshi barungitse abushobora kubafasha na byo ndimo ariko bakanka kubinjira
ariko ntimuvuga ko bose 34 ibyaha bagirizwa ari inyuma.
Iyo sindi umucamanza kandi nta muntu w'umunyagihugu n'umwe ashobora kwagiriza ubundi ngo acire urubanza uwo ari we wese ngo yagize ikosa. Tudushaka ubucamanza buca urubanza nyakuri urubanza rwo atari urubanza rwa ngondagonde nk'imanza twagiye turabona mu myaka yahera mu maleta yaheze mu maleta bamwe bavuga ikugura ngo yabaye mabi ariko naho ariwo arakora.
Ikintu mugiye gukora ni ikihe rero muri iki gihe
umunyagihugu yarenganijwe ikintu akora hari abajumarayigwa bagashyira amaboko hejuru baravuga ngo tuyiheje Imana n'abandi bavuga bati tusobanura turwana agateka kacu gushikaho ukuri kujya ahabona kuko nawe nyine nawe nabishyira imbere niyo ari ibyo byonyine njyewe nashaka ko mujya mu rubanza njye nifuza ko mujya mu rubanza nkavuga muri abo bose bari hejuru ko igihe twajya manifestation twari kumwe nabo bagiye bari hejuru cyane hejuru cyane tugiye kwategura manifestation tukayisumvikana tuko kugira manifestation kwanka twaje mu manda ya Petero Nkurunziza kuko bose twari kumwe harimo abajenero umuyobozi wa jenero harimo umuyobozi batwara sinuwe ndavuga amazina kuko nzora umwanya wo kubipfuka kandi babwira bakabyumva ko jenero ababonye baje kutubwira bati yega ni mwebwe hasigaye mwebwe abakuru b'imigambwe nimujye mu ibarabara mubyiyamiriza turi kumwe tukabyumvikana icyo nashaka ko nuwumvuga icyo tuzukora rero nta kindi tuzukwama kujya tubyanka twagiye kugira ngo ntagire n'uwibaza yuko urubanza twagwemeye batangwe kwandika inyandiko twabwira ko turwana tutagwemeye twakwica ubucamanza nicyo ushaka kumubwira ati muragira rukuru ubwo ninzo mukitwara ku isato icyo kimwe kuko ubucamanza burazwi yuko ata bucamanza ko ndabibonye uno munsi ni imanza za ngondagonde nabwo nyine buragowe burageramiwe kuko ntiburi urabushwe.
Muravuze ko ubucamanza budakora buboshwe muri ko muvuga ko mu Burundi atabacamanza babinonose bahari bashobora gucisha aho kuri
ndumva kuri muramaza mu Kirundi nyemvuye kuri mu Burundi Burundi urabuze turabuze kwese aho bugeze turaza abacamanza aho bageze sinumva ngo ndabumva ngo kandi kanya ndumva uko bageramiwe igihe bacimanza bakandika ibyo batumye kuvuga rero ko ubucamanza twashaka ubucamanza bubwirizwa kwiha iteka uno munsi ubucamanza ku rwo rubanza rwaciye nabo bwihaye iteka ndasubiyemo ubucamanza bwa kino gihe bwaciye urubanza mu bucamanza nk'uko kuri mu cyombero aciye imyaka 50 kujya bwacuze byamanza kwacuye babisubiyemo kandi babimenye bacu baraba n'ukujyo byagenze ibyakurikiye ndo mutama ndimo ndababwira abantu benshi ntibacari bato nabo niko bizobagendera
mu gihe mushyanahe Jean Minani mwokunguruza nk'uko mwabivuze mushobora kunguruza muzoshika mu Burundi kugira ngo muburane urubanza cyo bigeza gute
rero n'ubu bombwira yuko batuca bamfata ntarashika ntaraburana uwo munsi nyine noshengeye ico nanka n'uko bagufata ndagushikane mu iprizo ngo bakubinke nawe ubona ko bakujya mu iprizo naho ushaje ntugendamo nkaburana kuko pe niba nari nzi yuko nuramuka nkashikira mu bacamanza nkababwira neza aho nari ndi n'ibyo nakoze n'ukuryo twabikoze cyo ntugenda n'uko ubwaho ibyo mu Burundi urabizi ntugenda mbere kuva kubera urupfu gushika iyo nja sindahashikira kubyo muhira gushika muri iyo tribunali muri kuri supreme aho basaba sindahashikira cyangwa bakanyora bakanshira mu iprizo bukeye ngo nishwe n'abanyoro bagenzanje ngo nagize agisida ngo cyangwa narimo ndahungabanda ashyira mu mugongo sindishaka kwiyahura reka sindishaka kwiyahura kada
hari abanyapolitike muzi byo bavyagendeye gutyo
benshi nka bose ni benshi kuko bo bantu baragiriza benshi nsibo bari bari kandi n'abari bahari nsibo bagiriza
Dr Jean Minani hari haheze igihe kitari gito urunani senarede giteka rutagize icyo rushikirije urwo runani rwifashe gute muri iki gihe
urunani rwifashe neza cyane nashaka kubabwira ko igituma wari twarabangiriye kuvuga menshi twari twavuze tuti ko haje umukuru w'igihugu mushasha naho kubyo yaje twavuze ati nta kundi ko byabaye gutyo ntitwosubira mu ihumbi reka tubyemere twemere ko ari umukuru w'igihugu tumurabe ku bikorwa kuko ibyo twari duhitiyemo bibi turabe ko kumbure azogira akarusho turabanza tumuha iminsi ijana baha abandi bose abakuru b'ibihugu batanguye gufatura ubutegetsi ati turabe ibyo avuga turabe usanga yamwarakora umukuru nta ntambwe yateye imbere cyane ariko twumvise ibyo avuga hari igihe agwa akagaruka kumvaga amajambo meza kuva tukumbuye n'abantu barimo baramugora niyabikura azova mu kintu ariko ko iminsi irimo iragera hati y'amezi atandatu turimo turihubura twibaza ati ubwo ntitwigenze urunani wese narebye ni urunani rwubaka urunani rusambura urunani twashaka ko kuva uwo mukuru w'igihugu mushasha ubwo butegetsi bushasha umwanya nk'uko tubona ko akarusho mu byo twasabye ko twaramwandikira amakeke twaragize amadekarasiyo tumusaba ibyo tumusaba turabe ko yabikora ubu turimo turahebura tubanje ibyo mu biraba turimo turihebura tuvuga ati ko azohava abantu uwo yasubiye
mu gusozera Dr Jean Minani hari abanywanyi urunani senarede giriteka batahutse namwibwe mu kiganiro tuyeze kugira mwari mwavuze ko mufite umugambi wo gutahuka ibintu
kwebwe n'icyo twari twaganiriye n'ubutegetsi bwari buhari twemeranya ko ari habotahuka bo twotahuka bagatangura abantu bamwe bakajya mu matora hanyuma baraduhinduka ariko twebwe muri senare turavuga tuti ninde turungika ababishoboye niba bashaka kujya mu matora bashobora kujya mu matora baje gufasha abandi bari mu Burundi ko turemera amatora hari abo bangiye kugenda kandi tubabaje cyane ko tuba twabyemeranyije kugira ngo batahe bajye mu matora ariko abagiye bari muri twebwe baragiye baca barabahindura barahindukiza ariko icyo kiyo ngorane niko baba barabahindukije ingorane ni uko mu byo twabonye cyari gipimo turaba yuko abavuga ngo abanyapolitike nibatahe nta ngorane nuko twabonye ko atacahindutse atakimu kirahinduka nacyo gituma nako twarindiriye kugira icyo tuvuze kugira turaherekeze uherekeje umubeshi aramuherekeza gushika gatsi ka nyuma turabona yuko bimwe biragorana reka mu minsi izoza turi mu gusohora aho duhagaze kuri iyo ntwaro uyu munsi twasohoye ntibihagaze ku gace gatoyi ku byo bakoze mu minsi izoza twahaye amezi atatu iminsi ijana turabongeza iyindi minsi ijana biraheze reka mu minsi izoza rero tuzobwira abarundi n'amakungu icyo twabonye n'icyo bakwizera n'icyo batakwizera kuri iyo ntwaro
amasegonda 30 gusa muravuze abanywanyi eka abategetsi bari marongoye mu runani senarede giteka batahutse bakabahindura muri ko mvuga ko leta yabahinduye canke nibo bafashe inzira babona ko urunani senarede rutari ko ruja mu nzira nziza
tujye na gatoyi noneho nta n'abahindutse urunani senarede ruri mu Burundi ruri mu Burundi ntabahindutse turi kumwe muri senarede turi kumwe urunani watashe wenyine witwa Aniseti ndetse nawe n'umuntu umwe kandi baza nawe nyine kuzobiraba arimo arabiraba arimo araba kugira imeze siko nawe nyine araba kugira imeze azobibona abandi nabo bari mu runani senarede bari mu Burundi bacari mu bacari muri senarede nta n'umwe arapfamo senarede iracari yose ko yari iri imbere y'amatora n'uko yacari kumwe
Dr. Jean Minani, murongoye urunani senarede giriteka murakoze cyane ngose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane kuba mwanyumvirije kandi mushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu abarundi n'amakungu.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ijwi rya Amerika rirabandanya kurondera abategetsi bajeje ibibazo by'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri urwo rwandiko ruherutse gushirwa habona n'urunani Senarede de Giriteka nitwa baronka tuzoheza tubibatangarize Akwenda ngarero duce dusozira makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikro.